love is just a history that they may prove. And when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands up on my head, head, head. Jesus said that I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands up on my head. I'm sick of the fucking world's voice.
Dum dum da 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 da